ugasanga biratumbereye neza abandi bagakora mu kindi gisata cyabo ugasanga nyine biratumbereye ikintu no vuga ubu gisinyo kiragorana ni amategeko abagenga nk'abakora mu by'ubudandaji canke nk'abakora mu by'umwuga wo kumenyesha makuru n'ibindi bisaba bitandukanye kugira ngo bibe structure bigire intumbero kuko biragoye gutandukanya uno munsi abantu bakorera kuri urwo rubuga rwa YouTube canke kuri Facebook nk'abamenyesha makuru nyabo nk'abanyamwuga wo kumenyesha makuru ko kandi nk'abantu bavuga babadandaza bashaka kumenyekanisha ibyo baba bari kurarangura mu mirimo iyi canke iriya rero ni byiza birafise icyo kubirungura kuko abantu barisumamwo uko murazi ko ama televiziyo hariho uburyo yishura ariha gaburira bene kuyakoresha bakayabyaza umusaruro hariho abandi bamenyekanisha ivyo wabo bakaronka abantu bakamenya ibyo bakeneye aho biri bakagana kugira ngo babironke bitarinze kubagora hari abadandaza ibintu kuri izo social media bavuga ama vente en ligne rero ibyo byose n'ibisa biri ngaho kandi abantu bari kugerageza kubaho no kwibeshaho novuga ko biri mu byo ama leta canke ibihugu byama bisaba gukora amaboko mu mpuzu kugira ngo ugwaruka rubashe kwihangira imirimo cyo ta création d'emploi batarinze kurindira ngo leta we gishure leta izo mu kazi ariko bagerageza kurondera bonyine uko mwibeshaho
nuko rero bakunzi ba Welcome Burundi TV turabandanya tubateramisha nkuko byama muri ino minsi murabona yuko ari ibintu bitoroshye n'amahoro buhoro nuko rero nkuko mubibona ku ma ekran yanyu aha turi kumwe n'umwe mu bamenyesha makuru bakomeye cyane ndetse abenshi barafata barafatira kw'akarorero ubona wese ubundi akaba ari Paje Patrick Niyonkuru yaraciye mu maradiyo atandukanye n'umwe mu bakambwe cyane cyane muri industry y'umuziki w'u Burundi ndetse no mu bindi biganiro. Paje Patrick ndakwikaze kuri Welcome Burundi TV.
Bakuze cyane mu seminari ku Maikaze, bakuze cyane na Welcome Burundi TV. Ndashimye cyane kuri kano kano kajyo mu mpaye kugira ngo tuganire.
Yego. Akaba tukambere kumbure mbega Paje Patrick uno munsi ari he ari karangurira umurimo wiwe wa misi yose he?
Ego abakurikira cyane cyane imbuga ngurukana bumenyi canke amateleviziyo online ubwo ndakubivuga mu gicongereza turi muri More Time TV ni uruganda bise More Time Company ariko More Time Company ifite igisata cya communication kirimo televiziyo yitwa More Time TV rero niho turi muri kino gihe kuva mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu ntango z'ukwezi kwa ruhenshi gushika ubu turi muri More Time TV turagerageza gufasha mu gutangaza cyangwa kumenyekanisha kubwira abarundi abanyamahanga ibiba mu Burundi amakuru yose akogwa ibiba byose kugira ngo abari kure n'abari hafi babimenye bamenye Burundi bwari bwo
kimwe mu bintu byatumye ndakwegera umwe mu bakambwe mwaraciye ku maradiyo atandukanye muraca kandi ubu mugeze mu ma televiziyo ndaye nakorera ku mbuga ngurukana bumenyi nico nyine nashaka kutuvugana ko bega uno munsi mubona televiziyo zikorera ku rubuga ngurukana bumenyi uno munsi zigeze hehe mwebwe muzibona gute
Icyo kibazo kirizo gikomeye cyane kibazo kandi benshi bakurikiranira hagufi yaba abamenyesha makuru batanguye gukora kuko bivuze ku maradiyo ku mateleviziyo bivuga asanzwe ubu turi mu bintu bivuga digital bikorera cyane cyane ku ngangurukana bumenyi byarabaye byinshi uravye ukuntu abamenyesha makuru cyangwa abakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bagerageza kuza bavuka ku munsi urabona ko bari kwarakurumbira icyo gisa cyo kumenyesha makuru urabona ko n'amashyira hamwe yaba amashyira muri budandaji amashyira hamwe yabikorera utwabo cyangwa ya leta abantu bose bifuza ko ikintu cyacu cyose kimenyekana urabona ko bahurumbira izo platform cyangwa ubwo buhinga bwaje ku ma televiziyo ngurukana bumenyi akorera kuri YouTube cyane cyane yaba Facebook yaba Instagram n'izindi platform zitandukanye ariko cyane cyane ngabo urumva urabona ko benshi bagwiriye kuri YouTube na Facebook hamwe na Instagram rero ni ibintu uvuga byiza byo gushima n'iterambere bamwe barafise uko baha intumbero ibyo bakoreramo ugasanga biratumbereye neza abandi bagakora mu kindi gisata cyabo ugasanga nyine biratumbereye ikintu no vuga ubu gisinyo kiragorana ni amategeko abagenga nk'abakora mu by'ubudandaji canke nk'abakora mu by'ubwo kumenyesha makuru n'ibindi bisaba bitandukanye kugira ngo bibe structure bifatikire intumbero kuko biragoye gutandukanya uno munsi abantu bakorera ku rubuga rwa YouTube canke kuri Facebook nk'abamenyesha makuru nyabo nk'abanyamwuga kumenyesha makuru ko kandi nk'abantu bavuga babadandaza bashaka kumenyekanisha ijo baba ariko ararangura mu mirimo icanke iri rero ni byiza birafise ico biko birungura kuko abantu barisumamwo uko murazi ko ayo mateleviziyo hariho uburyo yishura ariha gaburira bene kuyakoresha bakayabyaza umusaruro hariho abandi bamenyekanisha ivyo wabo bakaronka abantu bakamenya ivyo bakeneye aho biri bakagana kugira ngo babironke bitarinze kubagora hari abadandaza ibintu kuri izo social media n'uvuga ama vente en ligne rero ibyo byose n'ibisa biri ngaho kandi abantu bari kugerageza kubaho no kwibeshaho n'uvuga ko biri mu byo ama leta canke ibihugu byama bisaba gukora amaboko mu mpuzu kugira ngo ugwaruka rubashe kwihangira imirimo cyo ta création d'emploi batarinze kurindira ngo leta uwe gishure leta izo mu kazi ariko bagerageza kurondera bonyine uko mwibeshaho
turabona abenshi bakorera kuri zino mbuga ngo kanabumenyi hanini ya ndwaruka ntaho byo babihuriye kumbure no guheza kwiga hamwe mu ntaro n'icakora ubu abantu benshi bakabona umengo ama televiziyo online nibwo buhungiro bwo kujya kurondera icyo umuntu akora
ibyo birimo ariko cyo umuntu amaze kubona mu hawo jengeza amaso no kundayibona mbona ko atari kubura gusa akazi ego hariho ababura akazi bakaje mu bindi bisata bakarondera kwiyunga cyangwa kwibesha mu bindi bisata kino gisata rero cyacu ama televiziyo cyangwa cyo kumenyesha makuru urabona ko nababikora nababizamo nababikunda ashobora kuba ke ku ishuri akabikora ni ibintu ushobora gukora ku mwanya ushakiye kugihe ushakiye atagahato atamunari inyuma yawe urashobora kubikora uri kuriga urashobora kuba uri ku televiziyo nuvuga ama televiziyo classique ukaba ufite aga televiziyo kawe ka YouTube urashobora kuba umenyesha makuru kuri radio tumaze kubona benshi ugasanga bafise udushene twabo kuri YouTube ashobora kuba ari umudandaza adandaza nk'ahantu ugasanga afise aka shene kiwe kamenyekanisha ibyo adandaza rero rimwe na rimwe umuntu ariko arabiraba nabo bahejeje amashuri cyangwa nabo baba ariko bariga bavuga bati reka twisume muri ibi cyangwa dukore ibyo dukunda rero bitegire byinshi byerekana ko ari abantu bakunda umwuga bakunda kumenyesha amakuru bakunda ako kazi ahubwo babuze ayo maradiyo bari professionnel ayo maradiyo n'amateleviziyo bimenyesha amakuru by'ikinyamwuga kumbure usanga ko benshi badafite amadiplome cyangwa batabyigiye nyakubyiga ariko ugasanga bafite iyo mpano bafite iyo ngabirano yo kubikora bakaca batangira kubikora rero navuga ko igikuru mbona si ko babuze barejeje amashuri bakabura akazi kuko ndikundana aba benshi bahejeje amashuri bafite amadiplome ntibirukira muri uno mwuga wacu ntibirukira muri journalism ntibirukira muri uno mwuga wacu kenshi baca bajya mu bindi bisata bashaka n'aha menshi makuru bagiye baratangura uno mwuga bafise izo diplome cyangwa babize n'ibindi bisata ariko bafise diplome bakoze uno mwuga ugasanga mu myaka itanu yaramenyekanye mu kumenyesha makuru ariko ariko afise indi numero yo kuva muri uno mwuga agende mu kindi gisata kumure icyo yigiye nkuko bashobora gusanga nk'abantu bize za histoire géographie abantu bize bya economie cyangwa abantu bize iby'ubuvuzi nk'abaganga ugasanga yaba umenyesha makuru kumure ko yaronse diplome akavuga ati njyewe none nkora iki ugasanga yaba umenyesha makuru bampaye akazi kuko yari azi kuvuga neza igifaransa azi kuvuga neza ururimi rw'ikirundi azi kuvuga neza icyongereza ugasanga baramuhaye akazi mu kumenyesha makuru ariko mu nyuma mu myaka itatu mu myaka itanu uramubuze muri wa mwuga aciye yigira mu kindi gisata kumure yari yigiye cyangwa ahandi hantu bamuhamagaye nko muri banki mu by'amagara y'abantu ugasanga niho agiye kubandaniza imirimo yiwe rero sindabibona mu buryo bw'uko benshi ari urwaruka babuze akazi ahubwo umuntu ko ari urwaruka rukunda umwuga rushaka kuwukomeza kuko tutaronse urwaruka ruza rudusubira kuko mu kumenyesha amakuru nuvuga ko ata diplome n'abazifise bafite ama diplome y'ibindi bisata mu kumenyesha amakuru nta diplome nuvuga ngo diplome ya communication byaranze mu myaka itatu iheze ibyo bisata mu makaminuza gahabye byaranze ariko mu myaka iheze hariho cyo tuma amaformasiyo ya journalism amaformasiyo ya communication ugasanga abantu bari kubariga ibyo gutuma tubona ko makuru mu bindi bisata by'amashyirahamwe byo gutuma tubona ko makuru murayazi yaba amamizo tuba tubona ko makuru nka za ikonete leo za limitel ugasanga mu entreprise commerciale harimo ibintu bya communication ugasanga bari muri ibyo bizi ibyo kugira ngo bateze imbere ubudandazwa rwabo ariko atareza neza mu bya journalisme rero bako mu Burundi journalisme n'ubu aho ngeza muri kaminuza y'u Burundi bayitanguye mu mwaka weze mwaka w'2020 uva ko niho haje gusa cya communication et journalisme muri Université y'u Burundi uva ko abakoze muri no mwuga imbere y'umwaka w'2020 nibize nibaronse urupapuro novuga licence cyangwa baccalauréat ya communication et journalisme par contre mu myaka ya 1991 niho hariho novuga école du journalisme aho nyine yaha certificat yatanga certificat novuga urupapuro rwemeza ko wakurikiye izo nyigisho tubwe tugitangura rero no mwuga twarakoze novuga ama formation inyigisho amahugurwa yo kwiga umwuga wo kumenyesha makuru ariko bitajanye n'ibito turabona biri munsi bya YouTube rero urumva ko abahinga abandi bantu bafise imigambi bashaka no gwaruka guno munsi go tera imbere mu mwuga wo gukora gerageza gukora amahugurwa ama atte de formation bakagira kubaha ama certificat kugira ngo bamenye koko neza ko bari ko barakora umwuga kandi wubahije n'amategeko n'akaranga mutima ko kumenyesha makuru kuko uyibona bamwe barakurikiza ubunyamwuga ku karanga mutima ariko rero nabandi ubona ko babikora bavuga ba amateur babikunda ariko ataka karanga mutima karimo rero nico nosaba cyangwa nico novuga umuntu wese afite icyo akunda nakurikirane cyangwa yigishe ko aho nyine kuri YouTube harimo inyigisho z'umwuga hari aba expert hari abahinga bya communication cyangwa ni bya journalisme bashobora gukurikirana ibiganiro bikogwa yaba ku baba Joe bavuga ama interview nk'ibimwe kubatubaza hariyo amastile n'amajanre journalistique menshi bashobora kwiga bakaba ati jewe nshaka gutorana kugira ibiganiro nk'ibi bya micro nk'uko urabaza bakamenya mbega bikorwa gute bobe seminari ukabegera nk'aba bagenzi bawuzi bakora kuri YouTube ukaba ati muze twicare hamwe tugire amahugurwa indwi imwe twicare tubonane twigishanye tunagure ubumenyi kugira ngo ejo igihugu nicashyira amategeko ku mbere hazobe nk'abangahe bamaze kuyamenya baserukira abandi kuko murayibonye ko kuva mu kwezi kwa gatanu mu biro by'umukuru w'igihugu byo kumenyekanisha amakuru gutanga inkuru no kumenyekanisha amakuru birogoye na ambasaderi w'inyamitwe barahamagaye abakora muri iki gisa cya YouTube barabonye ko amateleviziyo ari menshi byabananiye kubazibira bavuga ati finalement muri benshi ntidushobora kugerageza kuzibira abantu bantu reka rero twicare tuyumvira ku mategeko murabonye ko mu minsi iheze hari abarundi Uganda hari mu ndwi iheze itariki ya 14 nimba niyenze hari abarundi Uganda bwo kuraba ukuntu boshyiraho amategeko cyangwa bobaza ibishoboka nicyo gukora ngo amategeko agenga abamenyesha makuru kuri YouTube cyangwa kuri YouTube bibashe kugenda nizere ko ari inzira nziza nibaza ko mu mwaka w'2022 hatazorenga hata amategeko agenga cyangwa akingira abamenyesha makuru bakora kuba gukora umenyi
akabazo kumbure cyengira mu kanya barubuze ati ibintu bicyako ni kimbega uravye ico no kwita yo konteni ibica inkuru zica kuri YouTube kuri wewe uzibona gute nizo zari zikwiye kuhaca canke hari haracari ibyo gukora
mu bisanzwe munazi cyo igihe cyacu gitimo mu mwaka wa 2015 harabaye abamenyesha makuru ntibabaye stable ntibahagaze bwuma baraburabujwe abamenyesha makuru baraburabujwe imenyesha makuru bimwe birugagwa ibindi birasamugwa ariko buhoro buhoro aho leta ya nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye iziye barabonye ko bagize uruganda icyo bise jamais sa media barahamagara abamenyesha makuru barababwira ko atatembera igihugu atayemenyesha makuru rero nibaza ko nuvuga etat general y'abamenyesha makuru irakenewe kugira ngo yige ikibazo cy'abamenyesha makuru bose muri rusange nabo bari kuko uno munsi n'abamenyesha makuru tuvuga bifise bigendeye kuri mategeko birongowe na sense nabyo nyine ubirabye nk'amaradiyo yose uyarabye afise amapaje ya YouTube afise amapaje ya Facebook arafise izo platform za YouTube urabye amateleviziyo dufise mu gihugu Burundi nayo nyine afise iyo paje aho bashyira amakuru kuri YouTube rero ubu ntatandukanirizo gusa contenu niyo itandukanye kuko urabye na structure usanga ihari ku aho bigenga usanga ari umwe usanga ari umenyesha makuru umwe n'umukameraman umwe cyangwa usanga nibo nyina ari kuri kamera akayishyira hajya imbere akakubaza ibibazo akacagenda ibyo yifuza we kumure abona ko biza kumuha abamukurikirana biza kuzomuhemba kuko nakubwiye ko bibahemba biciye kuri YouTube arafise abende gukora YouTube batanguye uyu mugambi wa YouTube cyangwa Facebook na Instagram hari abantu igitigiri cy'abantu ugezaho amasaha kugira ngo ukurikirane ugeraho kugira ngo babashe guhemba kuvuga ko niwe avuga ati jewe ndiko ndashyira ku kintu sumubosi wanje ari Burundi azo nza kumbagarara ejo ngo ati kora iki hindura ibigiri ahubwo cyo shira ko abantu bari kugirana inzoka cyo kizompemba rero iyo contenu biba bigize ayo makuru ibintu byatuturaraba mu masana mu kibaza ko kuba mu mwaka 2015 bivuga ko byari byo gusamaza n'ubwo cyo cyo gusamaza abantu bareke ibibazo birajishinga igihugu ahubwo tuje gusamara kuko urabona ko ibica ko ari byo gutwenza comedy umuziki kwiryohera ibitaramo byabaye umuntu yagize akantu gatwenza mibarabara umuntu yambaye kumuruku abantu bambari gusa ibico kunira titutse ugasanga nibyo biri kuri YouTube cyane cyane rero ivyo nibyo biza gutuma abantu babaraba wa muntu yakoze iyo YouTube akaronka agafaranga ariko ntitwirengagize u Burundi gutera agacumu kubiba mu migambi y'igihugu turakeneye kumenya umurimyi uko abeye abanye turakeneye kumenya ubutunzi bw'igihugu ikigega cyo turakeneye kuva umushikiranganzi kanaka umutegetsi umurongozi umutware he turakeneye kumenya ka gacimbiri mbega abantu barafise amazi yo kunywa regidezo amatarashikayo mbega ahantu bisi rashikayo mbega ku isoko bimeze gute uso birabe bibije kuri YouTube nti turabikenye nta bihari rero nduvuga ko ni hari amategeko akagenga abamenyesha makuru bo kuri YouTube bazumenye cyo gukora ariko tari gukora ko n'umunsi mu gihe atategeko ribaguza gukora bisigura ko bashobora gukora ibishoboka byose ibihari byose ibyo bashatse byose ariko umunsi bazohonyanga amategeko yo kumenyesha makuru bazohana ariko kandi bazobona hisunzwe iki hisunzwe ryateye kujya amenyesha makuru nyaba amenyesha makuru ba bukuri urumva ko ni umutego niwe cyo twarobona ko bubu abace baguma bari muri twa tundi muvuga utugenegene two kubyohera abantu kugira ngo bironkere ayo maviews uko aca kubwira ati none jewe nashyiraho iby'uburimyi n'ubworozi ninde azuza kubira hano ninde nashyiraho iby'umuntu yabuze amazi yo kunywa nkajya kubaza mbega umutegetsi kumuha interview mbega azonyemera mugihe ntari umenyesha makuru mugihe atakarata ya journalism ifise ya sense mbega nzotumbera nde umushyiranga nde azoma ijambo gute naha rero ubona ko batabaza abo bategetsi abo mu mashini makuru kuri YouTube batabaza indongozi z'igihugu badashobora gushikira abatware kuko aba batware ntibabemera nk'abenyesha makuru sinshobora kujya kubaza umutegetsi mu gihe afise iyo karte yo kumenyesha makuru sinshobora gutumbera kanaka mu gihe atazi umenyesha makuru ariko mu gihe nzi umenyesha makuru ndashobora kumubaza nicyo tumara ubona bamwe bakora kuri YouTube bagerageza gukora ibintu bishoboka kugira ngo amateleviziyo yabe kuri YouTube aronke uburenganzira bwo kumirwa na sense kugira ngo babashe gushikira abategetsi kubaza indongozi baronke amakuru yizewe ahawe n'abatware kuko nibo bashobora gutanga amakuru kuko nibo baserukira abanyagihugu batavuze ibibazo bafise cyangwa umunyagihugu batavuze ikibazo afise kugira ngo umutegetsi acyumve agitore inyishu biragoye cyo tumara rero mubaza nosaba abatware abarongozi abatware abamenyesha makuru leta y'igihugu ubushikiranganji kumenyesha amakuru tubutura ko makuru ko guhaguruka bwaraha abantu ba jeune niba bafite amaraso ashushe niba bafite amaraso akomeye niba bagishoboye gushika kuri tere ha handi nuvuga twebwe two turagera mu yindi myaka toshitse bajya abatora ashobora kuhashika bakagenda bakabaza izo nkuru bakazizana kandi bakaronka n'izo formation bakaronka inyigisho bakajya kubaza ibintu bazi neza batoje neza kugira bashikirize neza nicyo nubona gikenewe kugira ngo turonke iyo contenu uvuze turonke YouTube amakuru acya kwaba meza yego turakeneye kuryohera by'umuziki turakeneye comedy ariko turakeneye n'inkuru zishobora gufasha igihugu
bo sinzi rero bakunzi ba Welcome Burundi mwabyumvise twari kumwe na Pajo Patrick niyo nkuru ni umwe mu bamenyeshamakuru ba kera ndetse n'ubu bakiri ku kivi bakomeye cyane bazi iby'umwuga none ubuho mwumva ni uko no ku maradiyo yasa n'uwavuyeho gatoyi ubu ariko akorera televiziyo n'uvuga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa YouTube nawe murumva yuko bakumbure ivyo atuganiriye bizofasha abenshi cyane cyane muri urugaruka ndiko ruraruka kuri uno munsi cyane cyane baje gukorera kuri zino mbuga uruka na bumenyi Paje Patrick nimba ataka jambo urenza ko kandi n'impanuro cyane cyane kuri urugaruka bipfuza yaba baba ariko barakora n'abazipfuza ejo kuza muri uno mwuga akajambo kanyuma wababwira
nuko batera intege bakagira nuvuga icitegerezo bakavuga ati mbega jewe ndiko ndakora umwuga kumisha makuru sha kwisunga nde sha gushaka kuko ibintu bimwe bihinduka ku munsi tuba dutera imbere kumwanya kumwanya uno munsi ari YouTube mbega ejo azoba ari ikina gice cyita innovation uno mwuga nzoshika hehe rero nuno batera intege nkaba saba ko gregeza kandi kubandanya bakukira karanga mutima ku mwuga kugira ngo ejo nabo nyene bazoshike aho tashitse barutsirizeho gutera imbere abantu bashimira cyane na Welcome Burundi TV baramaze gukana kandi tukaganira mu seminari rero kandi babwira ati bakurikirana na More Time TV niho bashobora kudusanga ibiganiro byacu bitandukanye turakora ku bisata bitandukanye byose by'ubuzima bw'igihugu turakora ko turaganira n'abanyagihugu n'abajeje intwaro w'indongozi tukababaza tukabasanga ku kivu bakatubwira imigabo bafite ku gihugu no ku bene gihugu kugira ngo tubake igihugu cy'iterambere anashimye kandi umubwiye yuko yavuze ati jamais sa media ntibishoboka ata binyamashamakuru yego ndabashimiye cyane
urakoze
nawe urakoze cyane